le batla go bona lwana o nominatilwe le batla go bona lwana o tswana le batho ba e leng goreng ke baopedi ba Afrika Borwa segolo bogolo jang o tswa ka kwano mo gae
ke a tlogela ya bana go e fitlile ke a tlogela yo ntshala morago tla ntshala morago ke a tlogela kana nna kilikile are ke a tlogela go tlhola ke tshilela batho are ke a tlogela go tlhola ke utlwa gore mangareng ka nna kana nna ba gaetsho ke batla go itsise gore tota lorato selo se se monate ma ke batla go itsise gore tota selo se lorato se matswakabele tota selo se lorato se ka go dira o ntshe manyenyo a galele gale ke lala ke ka lotsa matlhokini ke ja dinala bosigo e ke te botontelele motho wa merato la rona lo thatafetse fela jaaka leje rato la rona lo ntlhaotsa gare ga tlhakantsho ke ya konkutlweng kamogelo ntuse ga ke tsena ka gano la taompuse a re ke mogotho wa poko tsala tsame tumela ke a leboga
Sabasin did that.
Can never get it out of
the house. Let's have a seat. What's that? Thank you.